Heahau, i arahaki a koe, kore ro tonu koe rora wa te kopi kopi kope nei, kopi kopi kope nei. Iterata, 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 iterata. Te karapoti inga korero, te tipu irato inga oraka pai. Heahau, i arahaki a koe, hanga e koe nene katoa, hoha, hoha, hoha karite. Kite nanu, kite nanu, kite nanu, kite nanu. Iti mata koe te korero, e hia, hia, ana kite. Tangata katoa, heahau, i arahaki a koe. Ka hore ahau, e mohi o. Ki a kwe, ki a kwe, ki a kwe.